Ci layen sing sing yi gërem gey kew yaay awa jañ mali bay mang ak jëkëri bay mang bay demal
Baye Laye.